Welcome to Zuida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Kuthiwa ubulewe ngenduku umlandeli kaMaskande ozama ukushaya umculi eperforma estate ngebhodlela. Sanibonani nginibengelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lalimolo khona le video. Uma ngoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwandwe. Mothanda ke ungangibiza intatheli kaYouTube. Bese bethukile abathandi kanye nabalandeli bomculi kaMaskandi uMdumaze emva kwendaba ezivezwe nguzakwabo uNjoko abangazwani. Ubhalileke iposti ethuse abaningi lapha kuFacebook uNjoko esho ukuthi ke uMdumaze ushaywe walinyazwa kabe ngebhodlela kwaMashu. Ubhale into efundeka kanje uthe ngiyakhalisana nozakwethu oshaywe kwaMashu namhlanje. Angithandi lokhu noma enjena ngicela ke nemamukele ningalokhu nimshaye usuke ke esephuze kakhulu wasethi ke yebakethi wasethi ke ucelwa ke isithandwa sezwe lonke into elandelwa izinkumbi zabalandeli umhlaba wonke naphesheya impela. Ube esesiphendulela uMdumaze igeza lendalo mhlongo njengoba abantu bese bephatheke kabi futhi befuna izimpendulo ukuthi ke ngabe yiqiniso na lokhu okuvezwe uNjoko. Wabesethi ke yehlisana imoya nina enthanda uMdumaze ningaphathwa kabi amanga nina nilandela umfana othandwa izwe lonke nabasuke bengithuka kuFacebook basuke bedlala ukubhoreka nje kwalokho mabe ngibona bagijima beze kimi nabo bezongibingelela. uMdumaze akashaya ngokwaMashu lutho sidalo kuphela kwenzeke into efana nale yenzeka kuyigoduka Maskandi Festival. Uthe ngiqedile ukudlala istage sengihamba abantu bebesebedukutela amabhodlela estage bememeza bethi ke bafuna uMdumaze. Uma engabuyi akekho abazomfaka. Kulokho ke kubanike inselelo abahleli bemcimbi kwaphoqa ukuthi ke bengibuyise. Lo owebhodlela ukuthiwa lingishayela ubedukutela la obekudlalelwa khona kanti ke besengiyangena cisheke la ngishaya. Nokuyinto ke engenze ngaxwaya ngaleso sikhathi. Kuthe kusenjalo babe sebe mbulala ngenduku locishe wangishaya ngephuthi. Isizwe sakaMashu simbeke isandla walala efa izinhlungu. Ubekade engali nami kodwa ubengakadeli ubona uMdumaze edlala naye engathi engasheshe aphole. Ngimthanda nonke ngendlela nani eningithanda ngayo. Lawa amazwi ke abevela kuyena uMdumaze cita amahlebezi kaza kwabo uNjoko. Mina bafethu ke njengentatheli kaYouTube ngizothanda ukuza ukuphalwa kwakho ukuthi ke ngabe kuhle yini ukuthi singabalandeli makhona imbangi yeqhawe lakho bese ke nizama ukuyishaya uma idlala estage njengoba ke nisuke ningayifuni. Bafethu ke azivele siqede lendaba khona lapha kwi comment section. Mina ke sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.